Omiyo kapo nono ni nitie ng'ama kelo tungu ni sirikal ma Siaya. To mondo watimne kaka ni watimo cha Willas Minas, that opinion say aye. And Willas Minas have a contrary opinion say nay, the ayes have it. Okurwak na min county. Ombaka jeke jeke. Nyasayo par nyar ngano.
Ero kamano, ero kamano. Ugunja hai. Ugunja.